Me ma wakwa aba eba I Francis Media ene ensoso. Me da se ene enso waje akonya na uba behwe me video yi. Ene video we se mu no yebeka sa afa ekwan a ubefa so aye domanda ubefa so akwakope adwuma ewo internet eso se because of red zone, orange zone, yellow zone ene ye hu ye ho anu ntira ma upie krambo na aye asem cooperative follows krambo no se wo kom kono ma ene so so aye buachi bidi se se ye wo se wo ye ni nyina ewo internet eso ene ntino akoba se e wo se mitimi achira ebi mu said ye obesi anya cooperative for contact ewo internet eso na wetin mi and aye domanda no ewo internet eso eno ene na video we se me beka ho asem we ni me di kanya wo hwa me a mesra wo se obes subscribe ewo channel yi so ama me ebe bo aho efri se me channel we se so no me kwa me ho mo din e chere chere ensem bi mu e chere chere enipa eniema bi se de be ya onipa obi biara betimi abo no ho mo din aye ono ara nkasa eniema na me san so de twi e chere chere emra ene nhyehyɛdeɛ biara aban no ɛde bɛto Italy foɔ nyinaa anim no ɛsiane sɛ ɛyɛ Italy kasa no nti no ayɛ a na yɛntae ɛnte aseɛ ɛno nti mebɔ me ho mmɔden ɛhwehwɛ mu ɛde nkyerɛkyerɛmu ɛbrɛ obi biara ɛwɔ channel yi so nti na mesɛ wɔ sɛ subscribe mami sɛdeɛ ɛbɛyɛ a da biara mede video to hɔnom a wone nnipa a wɔ nsa ɛbɛka ɛnyɛ ɛno nko ara ebia na obi pɛ sɛ ɔkɔyɛ biribi a na ɔhu baabi a wɔnkɔ anaasɛ ɔnim onipa a ɛwɔ sɛ ɔkɔkɔhu no a ɛno nso no mebɔ me ho mmɔden etie wo issue no na afei deɛ mahwehwɛ mu akyerɛ wo baabi a wobɛkɔ ɛne onipa a mpo a ebia wobɛtumi awakɔsi ne so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onipa no ɛbɛtumi ayɛ wo mmoa na ɛnneɛma mu nso so ayɛ ha ɛde ama wo na mebɔ me ho mmɔden ɛboa amanfoɔ nso so ɛma wɔn activate wɔn speed. Na me pa cho unu ma de kra ye friend speed ya me sra click video we say so na wokɔ hwɛ ade kra ye friend speed no ma church dem kama kama emre bi a etwa mu na omo a omo edi me cha be do the same do unu ma de kra ye friend speed say say wokɔ internet so a wo pɛ sɛ wokɔ ye bibi ɛwɔ internet so a most of the websites no omo busa wo say for speed bra even though say wokɔ patronate of one wokɔ na wokɔ apply for bonus bi anaso wokɔ ye bibi a omo busa wo speed. Na wo ye obi nso sa wa request for Italian citizenship a wa request say o pese wo ye Italian a eno nso no said e be ya wo betimi a control said e passport e niam an esi kɔ no said e documents na esi e kɔ no eno nso no wo hia speed na wa timi e de akɔ Ministerio del Interno for website wa ko control wo passport said e esi e kɔ and no wo ni ma de create for speed ya me so say kɔ hwɛ video no e ma me is either so be kɔ video we say description mu and answer wo be kɔ channel yi mu videos no mo scroll kɔ down a wobɛhu video no na wahwɛ no wato wo ase na wowie a na wafa na me number yɛ a ɛwɔ soro yɛ ase no mu no wasɛnde me audio note anaasɛ wasɛnde me text na mepakyɛw yɛdi nkɔmmɔ na yɛafixe date ne yɛcreate speed no nso so bi de ama meboa nso so ma yɛcreate curriculum ɛma obi a ɔpɛ adwuma ɔkɔhwehwɛ adwuma ade a ɛhia ɛma nnipa no sɛ ɔbɛnya curriculum na ɛno nso so no mɛboa ɛbɛde ebi ɛma amanfoɔ ɛno nti sɛ woyɛ obi a wopɛ sɛ woyɛ curriculum no bi sɛdeɛbɛyɛ wobɛtumi ade akɔhwehwɛ adwuma a ɛno nso no contact me saa ɛno yɛbɛpɛ ɛkwan na wosɛnde wo informations nyinaa de ma me a wo details nyinaa de ma me a na yɛ ma create curriculum no bi de ama wo na wode akɔhwehwɛ adwuma no na ɛnyɛ wei nkoa woyɛ obi nso sɛ wopɛ sɛ wofeele form subi wo pɛ sɛ meboa ma wo fele wo form subi wo pɛ sɛ me sɛnde biribi ɛkɔ baabi ɛde ma wa ɛno nso no wobɛtumi afrɛ me na ɛnsi hɔ nom ara woyɛ obi a wopɛ obi ɛne no adi nkɔmmɔ afa wo situation bi ho adeɛ bi a wonam mu a anka wohia sɛ obi bɛtumi akyerɛkyerɛ w'aseɛ wobɛtumi afa me number yi na wasɛnde me audio note woato wo ase aka wo nsɛm nyinaa mɛma ne ɛhaw mmerɛ dodoɔ a wobɛkasa wode ka wo nsɛm nyinaa mɛtom bo ase ne matie mmerɛ a ɛsɛm no na me nso so me areply wo na mepaakyɛw sɛ ɛno ɛnkyerɛ sɛ menim adeɛ nyinaa anaasɛ mewɔ solution to all the problems but ebia who knows ade na e ha ono ade na e tete ono information na open e bia na onyame bena me so ama wanya o solution eno tino de e ha obiara e wo Italy has eno no mr ofa number yi na send me audio note ni ye ndi e ho enkomo I Francis Media me wo ho e de man eno tino me ma no e ha wo kra bibia sha wo so obibi e tete wa na se nema bi enkoye e fa document e fa documents nsem ene enema bi wo ho no ma watin wa run but opese wo hu no mu se bia minim ho bibia eno so so no send me audio me ka no kra na kire wo se minim a me kire wo mu se minim nzuso a me ka kire wo se minim na se e bi nso minim obi a obetimi aboa wa me direct wo na wako enipa ko no ho na ya hwe de enipa no so ebetimi e de aye aboa aha ntina me sira wo se subscribe e wo channel we se mam ene e bia na video we se no enye ade a opɛ ɛho asɛm etie but ɔkyina no ebia na video no nso ɛbɛba no ɛno ne na ɛyɛ dia opɛ na wan subscribe a ebia na ɛbɛyɛ den because sɛ wo subscribe a YouTube for nankas ɛbɛ send you notification sɛ weni video a I Francis Media ɛde abɛto ɛnti sɛ weni gye ho a na wahwɛ because wara me kai kai mu se Italian course na yeyen egusuara e course every Sunday bia 4 o'clock ye upload video e church re Italy casa se de esi echo ye chase e free lesson number 1 a yakoy anima ya bro lesson number 10 empo and no mesrao se wo obi a onso Italian casa no pese wo sua me pa cha wo video we se description nu a wo be hu lessons no link no click so e do be ko playlist ya list lessons ni no what to boy say abonin yin etie from one ekosi last one na ewo hon me pa cho anase obetimi a click link we say eso na eno edo akọ first lesson no na wako akọhwe video na edikan na fe de what to boy say ahwenin yin esuesua na nyame ya adum a Sunday biara no ye de video nso bia beto hono ma na wonsa aka na watimi adie chi na nkakrankakra no ye bede ye betimi aboa am watimi aka Italian kasa no me da se sa wato bo ase atie me ho informations no enyina na ye nko ene video no emu esan se ye wo yellow ye wo orange ye wo red zones ni ntino ama ye ko agencia de laboro for ye ka agencia de laboro ye agencies a omo hwehwe adwuma ema amanfo aha esan se Italy ethical society church church ye regions ni mu na covid 19 ntino agencies for ni na omo tututu omo enwuma mu na se omo ye adwuma krampo na ente se first na wetimi esor ekwo holum no sei sei e wo se is either so be frawo mu ana se obeye bibia e wo internet eso eno nchese o madwuma no o ma stop covid no nchese o madwuma no o ma stop o mugusuara eye na sey sey enema asesa eno ntino e ma mehunu se ehu hia se me yesa video we sey edeboa amanfo a o mo ania brese o mo epe adwuma nanso covid ntino o mo entimi empiempo na nkoma kwa koye ade a ye frɛ no domanda domanda no e chere se okwo akwako busa se ope adwuma e wo honoma anka obeye okwo make request ahwehwe adwuma na sey sey no e wo se otimi e pomode na otimi eye enema kakra e wo internet eso sey 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 de ewiase no esi ekwo no se wo tu adwuna mo ka se wo de emfa wo ho adisua emfa wo ho se ye kira de na wo de de emfa wo ho bibia emfa wo ho a mesra wara wo be kaechi onema e be fa wasepa enchi biara because de wi ewiase esi ekwo no e be kakra ndi wi biara e be ye internet eso wo tifie na wara nkasa wo ye wade eno ntimi mesra wo se ube bo uhu emoden na se kakra bi kwa na betimi asua afa internet ho afa se de si use phone yes use computer e kwa bi ya so no fa so na asua bi ene de wo ye adwuma onti no wo dwen se wo de wo ye oke e da bi beba na wo adwuma na efre wo nsa na afa de se de si tro ade o computer so krambo no wo because na wo dwen se first na wo ye adwuma ne de wo ni problem bi a ne sira gbo ho moden wo be ko youtube wa ko hwe videos about share movies and those things and some YouTube on the rank as an omotre about for me bright video bien wa winyan or YouTube. I don't pass out soon idea bia the patch open on YouTube and it's a warm of ram wow letting me a soon idea ever YouTube no eso. And to know me bechira e kwan kakra ubetimi afa so asende okurikulum e de abakoma agencia de laboro no matimi aboa ahwese ombenya adwuma ama wa pacha wo ye obi ahwese adwuma na wonni kurikulum bia enye na e de said e wakwa afuom na wonkuta sekan me bachao e wose utimi enya okurikulum because eno na odi beja agencies fo no na omato ombo ase ahwem ehundi ya wohwe na omatimi e de afra so e say no sa interview say bra interview ni mu sa wose udin de say wote here de na waye sample sa nemane atwem pacha bibi bia ba no obetwo ni na o paper so na wa send ama wom wo send ma wom a omo abekenkan na bibi ma ehia oma na oma to omo nsa e de afrel enti misra wo sese wo pe curriculum ni bia ma ye video enso afa curriculum no ho me pa cha wo se ko video we se description wo be hu curriculum link no e wase click so na wo se e de wo be ko video no na wa hwe video no na enye ma makeka se ye de ye curriculum ni nyina ra no wa bo ho modin ahwehwe sa enye ma ni bi na wo de ascend me na wa ye audio note e de attach re se de be ya me hu na afe dia emre esem no menso ma contact o na ye hu se de e besi aye curriculum no bi e de ama eni se se wo ye obi a wo curriculum aha ntizo no ye nhwe ekwan a wo befa so e de ahwehwe aye domanda e wo online e wo ekwan a memfa ne se aye easy kakra se de be ya obi a no e betimi aye bi ye wo many ways ye de domanda e wo internet so but me bo me hu modern se mefa ekwan na aye easy kakra eso se de be ya warankasa no betimi aye bi. Okay. Die di kan no mesra wo se fa another phone na se wo phone bi e ben wa. Mesra wo be fa sa phone no ana se wo hwe video we se ewia na de make kan wo mu no uya na wo so so akwa akwa ye bi. But aya na me prefer se nka me ye na wo so so wo ye bi se de be ya wo bete asie eye. And in so fa wo phone ana se wo tena wo computer anima na wo akyro sa de we se elenko agencie di lavoro na ode ukro na owo no edin asoso na se o province na owo no edin asoso elenko agencie di lavoro brescia elenko agencie di lavoro brescia entino metro elenko agencie di lavoro brescia uya no mi search and the ones also no baby a wo no sell wo modena sell wo vicenza sell wo perugia sell wo napoli sell baby a wo bia wo cho elenco agencia di lavoro na wo de ukro no edin no ahye so wo ko no sell de ukro no edin ne hye so a obeyi agencia na omo wo honom ni nyina cooperative for na omo wo wo area honom kro mu honom obeyi omo nyina edin e de apa brescia ahase no no when agencies are omo ewo brescia hasenum ADHR group and a yewo generazione vincente yewo life in ana umyasa arobru na ehwe form na ebeyi omo ha omo ka nyina ewase adeco ewa ha lavoro mio sp ewa ha atempo ewa ha open job meetings ewa ha adapter ewa hasen ani omo am ay mebre awayi list ni na edi amam okay timi pacho se wudro sa list we na what choose what shall say every first one no eh obetimi a shall say every asia obetimi a shall say every edin bi a wonim se we familiar wonim sa de bi mebre etimi epe adeco fo no mebre nso epe man at work manpower sa all these agencies no mo no mo ye famous kakra e wo pressure asem me ni wo kromo but wo hwe list no na se agency a na wonim no no ni din e wo ma na wa click so ana se obeto obu ase na wako website ni nyina mu one by one what am I say eno de mfa ho send ko curriculum ekọ mebre mfa ho na agencies wo de send ko mo mu nyina na nyame ya aduma e de ya ba ko de e be fa aha ento de yen chance in free first one no wo so so de no de e be ba no chance e free first one no na mpa cha me pese me share wo sa de we say so e agency bia ene ne website said the easy etie me pa cho ene ntino sey sey no ade aye ko akwakọ hwehwe e wo omo website ne mu no eye omo email address a obetimi asende ade e de akwakọ ma wo mo ɛno nti ne yɛhu ɔmo email address na ɛbɛtumi asɛnde adeɛ ama ɔmo na na afei deɛ yɛasɛnde wasɛnde wo CV no ɛma ɔmo na wo CV no wo curriculum no mepakyɛ CV no pakyɛ sɛ curriculum vitae curriculum vitae kyɛ sɛ wabrabɔ ɛho nsɛm nti no wobɛsɛnde wo CV no nti no make sure sɛ wo CV no ɛbi wɔ wo computer no so soft copy no ɛbi wɔ wo computer no so anaasɛ ɛbi wɔ wo phone no a wode ɛyɛ adwuma no ɛso ɛnti no yɛkɔ website no nyinaa mu a yɛrekɔhwehwɛ ɔmo email ɛbɛtumi asɛnde adeɛ ama wɔn website biara na ɛbi wɔ hɔ a na ɔmo wɔ baabi a ɔmo bɛka kyerɛ wɔ sɛ fele adeɛ a wɔpɛ no space bi wɔ hɔ bɛka kyerɛ wɔ sɛ fele na fa wo CV no ɛhyɛ mu wɔ hɔnom ɛno nso so saa part no ɛwɔ hɔ but sɛdeɛ mesi kan beginning no mese yɛwɔ ɛkwan mebraa yɛsɛnde adeɛ ɛde kɔkɔ ma agencies foɔ no na medeɛ no a mepɛ sɛ yɛyɛ no the fastest ɛne the mepɛ sɛ yɛyɛ no ɛkwan a ɛyɛ mmerɛ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi agye no wososo wobɛtumi agye no ebie mpatwe watemas because agency a biara website ɛne kwan a wɔbɛka kyerɛ wɔ sɛ fa fele ɔmo forms ɛwɔ website no so ɛyɛ different ɛno ntimi nhunu wo website no sɛdeɛ ɛsi teɛ na makasa bi a wɔse twerɛ sɛ ɛno nɛba ne saa no a ɛden watemas nti no sɛ woyɛ obi a wonim computer mu a wodeɛ wokɔ website no wɔna na wɔfollow ɔmo steps a mode bɛma wo no nyinaa no anaasɛ dideɛ meme ɛba bɛkyerɛ wo yi akyi ne yɛnhwɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ watemas okay ɛno nti wobɛdi kan atwu so ɛdin a wopɛ no na sɛ agencyfoɔ no ɛdin a wopɛ no a ɛwɔ list no mu no nti sɛ medeɛ mɛtwu so first one HDHR no okay ɛno nti wotwu so a ɔbɛma wo sɛ kiama indicatione salva ana sito web kiama no ɛbɛyi ɔmo ɛnɔmba ɛde ama omia so a wobɛyi ɔmo nɔmba no ɛde ama sɛ wopɛ sɛ wofrɛ wɔ mo a indicatione no sɛ wopɛ sɛ wokɔ hɔnom a mepakyɛw ɛno nso no ɔbɛkyerɛw with google map no ɔbɛkyerɛw baabi afa no nyinaa na wakɔ akɔpie ɛhɔnom salva no ɛpakyɛ sɛ ɛbɛsavo ato wo phone no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ next time sɛ wohwehwɛ a wobɛtumi akɔ na wakɔhunu ntɛntɛm so ana sito web no nso de wo ɛbɛkɔ ɔmo website agency for no website ɛno nti no for now no click sito web no ɛso wo kleke sito web no so a na wato wo bo ase ama wo internet no abɔ ne homɔden na ɔno ara nkasa abue because net bia ɛne n'ahoɔden seese yɛ a yɛakɔ website no mu no ɛwɔ sɛ wokɔhwehwɛ agentia no contacts a ɔwɔ nyinaa normally no ayɛ a na ɛwɔ website no ase ɛpaa nti no wobɛscrow akɔ fam wohu sɛ ɔmatwerɛ about HDHR wo nso so deɛ bi a ɔbɛtwerɛ biribi wɔ hɔ no but deɛ ɛwɔ sɛ wohwehwɛ ne sɛ ɔwɔ sɛ wohu baabi a yɛatwerɛ contacti wohu sɛ wɔmatwerɛ filiali e contacti nti baabi a yɛatwerɛ contacti biara no na ɔmia ɛhɔ no ADHR foɔ no ɔmo deɛ ɔmo website no sei na ɛteɛ wokɔ contact no a ɔbɛka busa wo sɛ wo region no ɛyɛ hemfa meme region ɛyɛ lombardia wobɛka kyerɛ wo sɛ na lombardia no filiare no ɛyɛ offices no baabi a ɛwɔ wɔ nti wobusa sɛ offices bɛɛ na wopɛ office a ɛwɔ hemfa na wopɛ ɛno na woatwuru so bia baabi a wɔ meme wɔ brɛsia ɛno nti no sɛ wotwuru so filiare no awie a wobɛhu sɛ map no so no adeɛ position red bi ɛba abɛtɔ map no so ɛno no wommia so a ɛno pakyerɛ sɛ baabi a wɔatwuru so wommia so a wobɛhu sɛ wobɛyi brɛsiafoɔ email address de ama ɛne ɔayɛ no red no brɛsia at adhr no ɛno no wommia email no so a na afei de wabusa sɛ wopɛ sɛ wocontacte wɔ mo na sɛ wopɛ sɛ ɔne wɔ mo ɛkasa a ɛnti no ɛba ne saa na wɔn sɛ wobɛbie wo email no de ama wo sɛ sɛnde biribi a wopɛ sɛ wo sɛnde ɛde kɔma wɔ mo no sɛnde nefa ɛkɔma wɔ mo aha sɛi no mu no wobɛtwerɛ ama wo mo sɛ wo din de wobɛbɔ wo din na woatwerɛ agu so sɛ wopɛ sɛ woyɛ domanda na wode wo CV ahyɛ adrɛ email wei no mu no a wotwerɛ no nti no sɛ biribi wɔ hɔ nom na sɛ ɔmo hia a wosrɛ sɛ ɔmo contacte wo na wode nɔmba soso ahyɛ aseɛ ɛnoa no no ɛno nti no sɛdeɛ mesi kaeɛ no wei ne the easiest way a wobɛtumi de acontacte agencies foɔ no wobɛkɔ ɔmo website mu wobɛkɔ ɔmo website wobɛdi kan akɔ google Oko gogela na wabo elenko agentie de lavoro na wabo ukro na owo no edi no ede ahyeso eba ni sa na ebe yi list ni nyina ede amao aha eno te se woko gogel na woko cho elenko agentie de lavoro na wodi ukro mo di no ahyeso a na oyi list ni nyina brewa na wako website by website obeko website ni nyina eso na wako hwehwe ade a ye friend contact na wahwe omo email no wo ho uwia na wako send email e di amasa address na wo di ebema wo do CV no ahyem na wa send amao when one of the way a obetimi e di contact agencies for second way enso ne se omo website na rankasa so no ye wo ba bia ye friend area personale eno no wa rankasa wo be register e wo omo website no so na wa follow almost step by step a ye de send demanda enso so e wo website site na rankasa eso eno no make say me ye example a e be different from wo agency na wo e wo ho nti no e ye waste of time kakra and no wo website na wo be koso no na what o wa say no wa follow almost step no step by step na eno so no wa ye eno so ana third one no so eno say e bia na wonim agency a for no dada enya afi na akobbo elenko agency de you for na ko yi list ni e bia na wo de wonim wo mo dada e bia na wonim say mo ho no de adeko for and a banana, Oko Gogila, no watcher contact the email agencia at Deco. Now the Ukrom Honoman Edino Asher so. Maybe I may say more pressure and about an Okrampo no can pressure one can re. I was a Ukropote now, woman, Uprobi, Uprobins now, woman, but I know I was a woman. Maybe I may say more pressure, na but a croname was no aye, Sarezzo. But Brescia Crum, baby, I'm one a Gardone. Brescia Crum, baby, I'm one a Santa Femia. Brescia Crum, baby, I'm one a San Polo. And until I know a banana, Obechro contact email at Deco di Santa Femia. And I say contact email agencia at Deco di. Now the Ukrom Honor no edin aso so me patcho. And I'm a trono as I say no no. Patcho follow. Contact email agencia na odi ni dinu atuaso na odi ukro no soso edinu atuaso mpacho watemase aha eba ne sana ebe yi sa agencia no omu email no obe yama o direct na no aso obe copy na afe de wako wu email mu na wako write wako chro new email na wasende o documents no ede akwako ma omu mpacho watemase aha enti no na watu ya wabese na asa watu video we say we are to wase mpentem ko baabiya na nkakra no ubetimi atimi anya wo mu email na wa send wo CVs no e de akwakoma wo mu watima se ba ne sana ebeboa ama enche biara na wo de ehwe why dey a one day obi ebe respondo pentin no media me dem bible eta wachi se adwuma na wo hwehwe no ewrade ema wo enya bi se de be ya wo ka kire me se de a me kire wo na boa ama wo enya adwuma ni bia na ma men soso me ani agye. Alright, and until no semester, say when you edge video, you want me to like it, mommy. Now, me patch also say, won't subscribe, oh yeah, subscribe, mommy. Now, next time when the video be at home, ma, when you nipa, when sa ebedi kanyaka. And sana mechi ya krano, ope sa wu ya ukuri kulum nibia, me patch yo, fami number we, na send me audio note, na u details in yano, fa send me. Ope sa wu activate u speed in suswa, me patch yo, and also no, fa number ya, na send me audio note, na yen kasa, di huku. Kwa ya ebefa so edi abuwa ama wansu so ehu ato. Bibia uhiye biya rano efa dokumenti hon. Upo bi ene na share wu ideas biya. Mipacho ube timi afrebe. Ne ye hundi ebe timi aye afa hon. Mipa ibo nye anese radebe timi aname so. Nama u hao biya eda wosu no. E timi efre wosu. Onyame embo hon bai. Ansani ebe share biyo. Mesela wose. Shwa hosu ye emame. Midase.